jalaate cadow maxaad nolol raadisaa adigana caweyshadi nasihayaan naadiidhi naruurada ruux la rabaa haddana naxli kii u qabaa nastiixada moodaysaa nawilaka lgacal niyadda ku dhiista jacayl nacalkii adiga dashimiya noolayn karaa miyaan noolayn karaa